Oh, yeah, DJ Ano Sims, I'm a fan. Mbiriye famba kusvika kumuzansi.
Yeah man, this is Thingman Outer KPF Music representing DJ Nomara. DJ Nomara, touch it me DJ. This tune is bad. See you.
Attention please. If dancing is not your thing, please step aside. The next DJ act will take you to another level of happiness. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Mix.
Ladies and gentlemen, let's welcome Anthony Moreno.
Chikafa.
Chano.
Here go high school. Musayenze pa high school. Pa chikafa ramba mikisi. Zidisone musikanzwa nikisi. Va indiziva kuchikoro vaizviziva ndaigara nine tu mastike machisi ekuti ndiklina nzere ndinyatsokwanisa kuterera mudzidzisi ndichinganda klina nzere ndaisada matrikisi ndichingosvika kuchikoro zvandi ndichati mupana chana haigeti apa zvisoriri hedi kutuka kurara ndakamuka
kuchikara vanonditi chimupana chemaegredi
Dzine ma high grade nekuti dzine musoro wane modzi yakaselectwa pane dzimwe inouya kuchikoro pazororo vamwe vaenda kuholiday asi pavanotsoka tinozobuda dololo vakadaro ndaiita unfollow vamwe vaisa uya kuchikoro manoti vaindikumbira ndaizoita vekutswinyira vaifunga ndine answer book ndaingotsuna zvese vaigaya ndiri kubirira vamwe vaiva madhara pa mischief vachitsara kana school fees panezobuda nema high grade ndaivatsura kana vaenyu Chikosika kuchikoro zvandi ndichati mupana chama haigeti Apa zvisoriri hedi kutuka kurara ndakamuka
kuchikara vanonditi chimupana chama haigeti zvisoriri hedi ndarara ndakamuka vachitiza chikoro vachinyamba maipenzi zvisoriri hedi kutuka iva meno zvavaputa
Kuzoti hai walas Ma hai kreti Kuverenga haukwanise kuno maita pai mutonas Chishuwe changu mwana wese nga apase Ma hai kreti nga tendere Takisa tamwise vabere kindo vano taga magirini nga vapendere Nekuti vana vaka saita ma hai kreti Uro vaju kezi Kwete ma C, kwete ma B Isu tino dama A, A, Z Nechiko sika kujikoro sandi ndi chache mpana chama hai kreti Apa siso niri hedi kutuka
Sino chando Ghost
Party Bay
Dreamani
Party Bay
Tonaga kupura tuwa zara mubotoro
Party Bay
Handi chembe munu inini zvino chashoka Handi nengenda zanga inini ndo pesa ndeka Bamba jifante ndi baba jifante Usafe wada kuwa fana nizane vamwe Andi chembe munhu inini zvino chashoka Andi nengenda zanga tendi baba jifante Usanfe wada kuba fana nizane vangwe Ndabata wa hiki wa wona mambo Kwa viringa saira wadena magonda
Fanda nangwe soka nevi msabu muja peka majuzu
Kusina chando Kost Matibere Trimani Matibere
Tonaka kufura tuwa zara mupotoro
Matibere
Andi chembe munu inini zlino chashoka Andi negeda sanga inini ndo pesa ndeka
Baba jifante ni baba jifante
Shabbat. I want to be a ndivo vanotigadza ipapo pachituru medzisiro kwave nevazukuru vanhu vakuru vanodhonza buru ngatirangarire vanodhonza buru vanhu vakuru ngatirangarire vanodhonza buru vanhu vakuru I'm just saying it to you for the parents on one day I give them sense now I'm going to shake I'm just thinking the real good parents on one day I give them sense now I'm going to shake their hands ah Tadirangai udore vakuru ndivo vanotigadza ipavo pachituru amitisiro kavane vasikuru vanhu vakuru Tadirangai udore vakuru ndivo vanotigadza ipavo pachituru
Makomborero andaka senga Nona ange watondi venga Andinga manise nguva pakadai Dino tomiri ranguva pakadai Mariva norizi ya zuva Randi chanzi ndazo kwa nisa kuchikara moti Tasuno nongo chema misoti Anondi chuka kuti ne mororoti Wajindi bama zita Nenya ya ye ishi saka Jindi nakite Ajindi fate Jisinga dichikoro kana mari Dijaitao, nekuti nangoti ziombe, ziombe siripandiri, chichiwacha kuti ndikoitawo muri, kana kutosa buda wakadiri miri, kumberi mberi ndizozo, ziombe siripandiri, chichiwacha kutosa itamuri, ndikotosa budira liri. zvirerukira zvirambe zvigondifambira zvisarambe zvakandiomera kuti ndofanira kuramba ndichivaimbira ndozvega zvandinogona untuka pavanondiona hapana zvandingaiti ndizvozvo zviripo nekuti zvihombe zvihombe zviri pandiri chishuwo chakuti ndigoitawo mhuri kana kutozobudawo kandiri mhiri kumberi mberi ndizvozvo zvihombe zviri pandiri chishuwo chakuti tozoita mhuri
nekupiko kure kwakaenda bepiko wakandisiya ndiri ndega iko zvino kugara ndichagone ndimbouya padhuze ndikuone nekupiko kure kwakaenda bepiko wakandisiya ndiri ndega iko zvino kugara ndichagone ndimbouya padhuze ndikuone ndirachaenda kugara ndakarika ndakakumirira pagedhi kukekipa ndondipande ruoko ndiende nevane etofunga rudo rwatichaita rwakangofana nerunoitwa newiza wekuti weze kunoenda wenda neni bebi wakandisenga ndekupiko kure kwakaenda bebiko wakandisiya ndiri ndega iko zvino kugara ndichagone ndimbouya padhuze ndikuone ndekupiko kure kwakaenda bebiko wakandisiya ndiri ndega iko zvino kugara ndichagone izvezvinemafananidzo wako ndakadzembera madziro ngebhasoro semwana akagara muzama kumba dzangu wadzichinazororo wakaenda kure kwakadiniko bepiko usingandidumirewo shoko apo wakandisiya kare kare hauchabatike kunyange parunare nekupiko kure kwakaenda bepiko wakandisiya ndiri ndega iko zvino kugara ndichagone nekupiko kure kwakaenda bepiko wakandisiya ndiri ndega iko zvino kugara ndichagone ndimbouya padhuze ndikuone
waida kudzwanani waisazviona wega here kuti njani ngatorwe waida kudzwanani ingawani waimboti kwandiri hazvigoni ngatorwe waida kudzwanani waisazviona wega here kuti njani ngatorwe waida kudzwanani ingawani waimboti kwandiri hazvigoni aigara akazvima kugara akatsamwa iwo akanamwa aya aigara akazvima kugara akatsamwa uchitakirama waimubata kaki uchimubata rafu uchimurarisa nenzara pasina chikafu uchimubata kaki uchimubata rafu akazongofunga akaenda zvake dhafu kadzi ngatorwe waida kudzwanani waisazviona wega here kuti njani ngatorwe waida kudzwanani ingawani waimboti kwandiri hazvigoni ngatorwe waida kudzwanani waisazviona wega here kuti njani ngatorwe waida kudzwanani ingawani waimboti kwandiri hazvigoni waimuregerera wani achifamba akapfeka tumini uchimurega achirova tumasasi kamurausi achiketura masini aiwe urarisa mukadzi nenzara une shuwa iwe uchiita zvemakuhwa zuva nezuva urimo mubhawa apa hautombode kana kuona shawa waida kudzwanani waisazviona wega here kuti njani ngatorwe waida kudzwanani ingawani waimboti kwandiri hazvigoni ngatorwe waida kudzwanani waisazviona wega here kuti njani ngatorwe waida kudzwanani ingawani waimboti kwandiri hazvigoni aigara akazvima kugara akatsamwa iwo akanamwa aya aigara akazvima kugara akatsamwa uchitakirama waimubata kaki uchimubata rafu uchimurarisa nenzara pasina chikafu uchimubata kaki uchimubata rafu akazongofunga akaenda zvake dhafu kadzi ngatorwe waida kudzwanani
mwoyo wangu ndingaupurudza kuzongorasisa zvinenge zvadi chero ndikukomberwe nemachaindi asi kuzokusiya ndizvigoni ungaushungurudza kuzokushayiwa ndizofemi ndicharamba ndakabatana newekusvikira tafa ndiripo ndichingotanana kusvika zvanzi tafa ndicharamba ndakabatana newekusvikira tafa ndiripo ndichingotanana kusvika zvanzi tafa Begari, 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 ugare nayo kusvikira narini.
chimerura Panorwati wa gachirwati wa Degodo wa chikodorwasi Dicharama nagabadana lewe kushikira tafa Diripo tichingotana na kushika shanti tafa Dicharama nagabadana lewe kushikira tafa
Kana kuchenge kotonura Hendi rudo chese ndiro Wandicha kupa nangwe vachishura
Promise I go die in your side Any above what put this in your veteran In a day night me go hold you so tight Nangwe factory make a little child fight Kupi yo umbrella Kukango pizza mpuri nduku isi Waita umbrella Kukango nai ya mpura ndicha kupari Kupi yo umbrella
Baby, just want to see you here, bro. Kana kwangu tsamwa iwewe mufaro wangu inini unozo baby.
Toda kona smell pano face, and then pop on the jato set up it. Inini ndi chatenga shi ma pants ne ma pants. Udo rwa toro pa wewe. Just want to your umbrella. Kukango pizza mpuri ndoku isi. Waita umbrella. Kukango nai ya mpura ndi kakupari. Just want to your umbrella. Kukango pizza mpuri ndoku isi.
Joba no ona vachitora mafoto vakuma grita because atichapeku Jehovah mkido mtini takashirita Dichiti tinenge takalita Chichito famba ditreni pasina njanji tinenge tichisikita Kune manoti hapa peba tibiga Waka meja kuja makotika Mabanjo muza chavisike madinga pamoyo vajiblita Because it tinenge tichisakita Zaku zika mwane atita Kapita zwe manje manje tendo tamba ni wanovaka Tabda mabirita
Kama izira mativi
Jisho tripaliti Vanufuna kutuchu wanera mutriji
Kama izira mativi
Ati sekriti Chakalita kutu kwa
geto iji Kama izira mativi
Chaka iji Example give
it Heti kama izira mativi
Wese ata tre kutibiza Ata pesa tizen
Patuno tenga za madora Vano seka vari diaspora Patuno janda vano shora Patino nguava vano timagora Patino na mahora Magiri neti ne magiri hora
Ne magiri nora
Amuna za munoona
Chakuru vampini imbota kariga Digiti we are getting bigger Hapa chuku pasa kula liga Hapa ndiri public figure Kwete magaziko evani
Hapa keto kijama izira wa TV
Jisho tripaliti Panupuna kutuchi wanera mutriji
Kijama izira wa TV
Ati sekriti Chakalita kutakwaja iji
Kijama izira wa TV
Chaka iji Example give
it Heti kijama izira wa TV
Wesa kutari
Hai kati Haka sara taka Hai chwa naka kila taka Hoi speto nazi zangaka Paso realize Harare eno ya mutu hapa kunge slicer
Pa mari yangu anenge aku itale majange apiwa fondi ichishanda ngopomba 3 step for night chapaka kutari samkati my kati makasara daka aitwa nakatula daka boys betona zitamdaka paso realize harare yana ya mutapa kunge slicer kamu chitita koroka wamu ya meka kina pokuroka
mani 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 Money, 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 yeah. Plenty, 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 man. Everybody loves the man. Money, 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 yeah. Money, 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 yeah. Plenty, 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 man. Everybody loves the man. Money, 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 yeah. Money, 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 yeah. Oh, money. Money you I can't deny. I love this new, I love this touch. Buy me Gucci, buy Versace. I want a Lambo, one Bugatti. My baby want the Maserati. Any man I get, I love enjoyment. So this off, this off the life. Classy, classy, classy treatment. Plenty, 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 man. Everybody loves the man. Money, 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 yeah. Money, 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 yeah. Plenty, 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 man. Everybody loves the man. Money, 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 yeah. Money, 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 yeah. Oh, money. Chop my money. Oh, money. Chop my money. You are so lovely, my mwana. I will buy you some noda. Tell your mama and papa. Kutinda so wana wandoda. Oh, I will take you far away. Plenty man is less a problem. plenty, 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 man. Everybody loves money. Money, 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 yeah. Money, 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 yeah. Plenty, 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 man. Everybody loves the money. Money, 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 yeah. Money, money, money,
baby, me toka.
Chida kwenda na mono kumba. Usani wa makotu tikazi fambira kudara. Wee mtore mano sitikazi. Chigira mfenje nyae zonzo ndiri gotu. Usakowe pakaringwa. Chaga rako plot usaide kubebiri ne munu. Chaga wako weka tenderera ita scouting. Chawana ari ega chaura nae mupe hak. Mauresa shangwa zake. Woti ndiri kutoka kutasara chikufunga. Usatenge doro fest karane chaunga. Womuti tenga round doso tenga next round. Womuti ndiri kutoka tambo pinda muka round. Nyebe zera kuwa bizo toko tengira pamasira. Usaputes klabasa unonzani ingu vai. Nekuti zhino shetwa gesoya menziri mupai. Muto nzere kuno iso chaka pchaura nae mnzele. Woti nozi ringeza kena kapanda kaito sewe.
Mako
sorry, sorry.
Ndamo tindi tore wa munu wako.
Story, story.
Akuna munu we munu kuno kuno kuno. Akuna munu we munu kuno 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 kuno. Akuna munu we munu kuno 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 kuno.
Tora phone yangwana, oisa zako namba. Omdonzira ku dance floor mobaiza kumbotamba. Itafuti ya dakwe, omwezira mamba. Kubawa kuspe kubaka kunotoda maplaba. Type idomera pakona ne pindi ichiwona. Basikana wano kukwata, vanenge machiwona. Mababy anishe chisimba simba kungebona. Wonga text aska zive, kana usiri kudriver. Itakuti anete wezira pesi ye kujaiva. Usamperekeze ku ladies, anozoka ega. Anozoka chingu pata brand kunge pike beka. Kange wewe kutande imbanya roko usazeze. Chira katika
Baby, dagutongo ti aiwa ti bosi. Kapata da ziyo zekutamba. Waga dondi siya nichi shamba. Asi baby, wakandiramba. Nasi unu andi chape machamba. Mujiwa wangu zandidaru. Kuka wandi siya zakadaru. Kongu nino kumani nanaru. Kutipaziri no idandaru. Mujiwa wangu zandidaru.
Vanoda kuona ndichi wiro ni njozi. Mwariwe kudenga vacha ziki sangi rozi. Lezere shwanti noda njino chema kuna tenzi. Lezi andaka kura vahume ya iwasa. Kaisa fakuwa ndisena chanda tasa. Koma za kurira mwondeti nda kukansa. Ashitina basa suma sime kumatasa.
Nangwe baka chaura kuda itakura. Aiwa mangoma ndaka masaina. Chisa mere na iwa vatipira. Wangungu
kurema kwangu Jehova kukuta imisozi yangu
Oi, pane vanotenderana neni here ipo panyaya iyi Yes, father Kana tikareketa kuimba isusu mungazonzwa chii Tololo Pane vanobvumirana neni here apa panyaya iyi Yes, father Kana tikakuita mangomaya Mungazonzwa chii Tololo Oi, tungoita setisingaone Pati takachekera mkependa tisi chipi Yes, wina flop tripa top Kavambo uya kuno chop chop kune paiskopo Hakuna ngomari sina basa Kumaretera rekodwa rine basa Pane zvavanombofamba vachisasa Vanhu vakuga zvisina basa Oi, pane vanotenderana neni here ipo panyaya iyi Yes, father Kana tikareketa kuimba isusu mungazonzwa chii Tololo Pane vanobvumirana neni here apa panyaya iyi Yes, father Kana tikakuita mangomaya munozonzwa chii Hatina kunonoka tavonga hatisiyana John Camlet Tinototaurwa pavanoita madhibheti kuti wemvura Uye anokundwa nabhuloti vamwe vachiti wemvura anotokunda bhuloti arisiketi Kumuna nini nabhuloti tingori vanhu vanotamba self-sport Yese torekota kuchusport bati zvamanje manje tungeiti ari pahiti chipasa Chacho ndizvo zvachii anonyanyokona anotonzi haana tiri Vanhu vanongota zvisina tiri kunakidzwa nekuti inozofashira Oi, pane vanotenderana neni here ipo panyaya iyi Yes, father Kana tikareketa kuimba isusu mungazonzwa chii Tololo Pane vanobvumirana neni here apa panyaya iyi Yes, father Kana tikakuita mangomaya munozonzwa chii
Vanhu vane mari dzavo shamwari yangu vasingashaine Ndingazonzi ndinotaurisa Hiro zehundo petauva laine
Yo! Kukawaza tumagandom Super hero jino ipona na King Kong Jino raba ziri down kumya syndrome We are superstars, everybody is a icon
Winda anda mune bad mind Iwe handi hako neva mind Wadena wingi nari jinari Wapinda hospitali kana mocha
Atingarenga nene kita kwe masong Kadaro ipapo shiriro Ati di love inenge Hong Kong Tunari jinari inenge
What kind of a mankind Take it if you wanna dizzy blind So we have to say I'm fine To the terrible disease bad mind Plus him a type Inenge chichitisa kumarain Kufari so kuti so wad Gamango makanda Hey avo ne monzi Machi jaonti sa miripiri wa isa muno Amba ungu famba uchu nuwa mwe Yoi matome
wanu animari Zaro shamari yangu wa singa shine
ingazonzi kino taurisa Niyo ziye hundo peta uvalaine
Yo, uga waza tuma gantom Super hero chino ikwana na King Kong Chino raba ziri town kunga syndrome We are superstars, everybody is an icon
Ostar, shizaka, aiwaka, nipango, shididaka Isivati pinza, matakalaka, o silent killer, taura
Shizaka, panta patapa, chope ya kikapa, takasi ya bapa Batuko tzendeke nema play eku baka Kwete kukwira mbazi neku saka, na wana nemo
Nevanu animari, zaro shamari yangu wa singa shaine Ingazonzi kino taurisa, nirozi ye hundu peta uvalaine
Yo, uga waza tuma gantom Super hero chino ikwana na King Kong Chino raba ziri town kunga syndrome We are superstars, everybody is an icon
Kuchasa kushiwana
Kwenye wana nadanyara Kuna imu za funga ya jisi
ndiye kukosha kwenyu. Zinu chakanyu umira zinu nukumira mweru te moyo wenyu. Mama, chuku kuzatisa shuwiro zenyu. Nyango sichiramba zimu sakumia ndiye kukosha kwenyu. Kupaire nubu kusika nasi ndino siya magariri jira pangwe sichiramba. Mama Musa cheme, kone shungu tangu kuti mupeke orangu chasi. Zichanaka, utamuzie kuti maga kosha kupanasi. Kundi unendeka nyerere kudai Musa funge andisiye kukosha kwenyu. Zini jatani umira, zini nungu kumira mweru te moyo wenyu. Mama, chungu kuzatisa shuwiro senyu. Unyango shichiramba, zini Musa funge andisiye kukosha kwenyu. Patani mwoku ini kumusana, kumaricho mchitonzi maimunana. Asikuche shifaye, kutai misozi. Kundi unaneka nyarara kudai Musa funge andisiye kukosha kwenyu. Zinu chakanyi umira, zinu nukumira mweru te moyo wenyu. Mama, chungu kuzatisa shuwiro zenyu. Unyango shichiramba, zinu Musa funge andisiye kukosha kwenyu. Kupahiri
miu tijeno mara.
Kariri jira pangwe sichiramba. Mama Musa cheme, kone shungu tangu kuti mupeke orangu chasi. Zichanaka, utamuzie kuti maga kosha kupanasi. Kundi unaneka nyarara kudai Musa funge andisiye kukosha kwenyu. Zinu chakanyi umira, zinu nukumira mweru te moyo wenyu. Mama, chungu kuzatisa shuwiro senyu. Kunyeba sichiramba, zinu Musa funge andisiye kukosha kwenyu.
Unenge wakuto nirasa, chainda kukishia jawa isasa. Ndanza nukutamba makasa parai nimbudikira ondi chinje ule. Shawira, shaunenge wakutondirasa. Shainda kubishia shawai sasa. Wakasia watiange patani. Fika nimboye ndando zoka nukutora. Kuvopo wakaenda andi chakuoni. Wakuda daikoko wakujika poloni. Uri kudubai kana uri kuchoni. Dai wambo budikira wambo pinza foni. Wakasia wati wona shondoenda. Sawia ndikudipe inini ndino pika. Ndota uza zisa shataka wembi sana. Zambapa ichashika ndapoto sana. Shawira, shaunenge wakutondirasa. Chainda kubishia shawai sasa. Ndanzwa nukutamba makasa. Parai nimbudikira undi chinje ule. Shawira, shaunenge wakutondirasa. Chainda kubishia shawai sasa. Wakasia watiange patani. Fika nimboye ndando zoka nukutora. Anzi ushamari unokunda ukama. Nudatibazira nipa kundo chakandarama. Paeva lichara mpatenge tambo zama. Totoka kumusha tofunga shakatama. Chataramba ushamari wefeki. Remember sawi ndokuda tereki. Sawi je ukaopeki. Yange patani sawira. Shaunenge wakutondirasa. Chainda kubishia shawai sasa. Ndanzwa nukutamba makasa. Parai nimbudikira undi chinje ule. Sawira, shaunenge wakutondirasa. Chainda kubishia shawai sasa. Wakakuya wati yange patani. Rika nimboye ndanozo gano kutora. Kuvopo wakaenda andi chakuona.
Jehova mujao ya rimi. Jumwe ya kujiwa ndini. Daba una wakati patira mbinyi.
Kana nene namuro tani chimaiswa. Number one is Shani Swa. Number one is Shiti Swa. Number one is Rimi Swa. Number one is Manisana Nemba. Watch the crowd and see my name appear. Kana nene ndo urutani chimaiswa. Ndo urutani chishandiswa.
kwa ndinoroda ndichimanisana nembwa vachitira kuda kutema nemabemba ndiche wangu sandireka sandisiya ndiri ndega mbaka nemwana kundidauya kuzokukura nyambo ndichaiti mvura sakaimba vese vachazokukura Nasia bamba mashoma Asimbuwa ya kufara mbaba Yale shoma Hata musigo awanda Kufura rukare Sisi wachata Nasi mangwana wache mao Chero mwana zarwa Nasi mangwana ongo che mao Ina moruti Yoche meza rusawa Ai Chemera mwenjiani Arimberi woche mao Pangwe yango ya chena Nyarata Kuchema ni akuta Mwengi arimera Tafura Asi baba kwesevo Simba kufura isu Simbe ngiro Mwengi arimera mfura Namba ngiro rimwe Asi nuyara Mji wosiana Wakatiza neva sina
Makoro koto Manu hongu Banda de ubudirire asi yavadi ubudirire zvekuzovadarikira
dambudziko raunoita ndere kuvimba nemabhururu unofa bhururu vacherechedze uone dzimwe inda dzinoruma kadzitakura unofa bhururu chavanogona imbori mhonga mupopoto seana akura ananiyana nafarawa
ndivanani
tatanina akura naakura ananiyana nafarawa
wativanani
tatanina akura
Chinotsikwa ndatibora muchandiona ndasvika ikoko muchaona ora muchandiona ndasvika ikoko muchaona ora sungura mumberi ikoko madinga muchaona ora
sungura ino vashunguru taiti vatendereza musoro sungura ino vashunguru taiti vatendereza musoro akuse kutsikisa mapurugwa iri imbora akuse kutsikisa mapurugwa Babora tinova chunguru zativa tenderedza musoro
Ndara wangu chipazi panya usunge shutazi tirove marukaza anonyanya kuzvonera Ndara wangu chipazi panya usunge shutazi tirove marukaza anonyanya kuzvonera
Sungura ndi
Isutineti mutichacho Atineti kana kusokera shule
Yesu, jizo wakuru wenyo Mukuru mukuru anga ikaripunde Yesu, jizo wakuru wenyo Mukuru mukuru anga ikaripunde Bora mutambo, jizo chakachangana Bora mutambo
Sayoga
Tocheka, 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 shamwari takuto uche kuri mume wangu kazi ya uzitize unofurirwa nemanu kundirimira mukanu kana panino borwara ubatike nongo uri muzikono chindi taura nemanu unotufarira kapanino muna msozi unotufarira kapanu sangana nenjozi asikingi chama kingi zatino itakutilita ushamwari wakadai atikumire kapoti ushamwari wedo apapa ripo ane problem kiwa wedi wone problem chamba kwa choka na kwa kata iso mikote anjitabine ma problem tocheka tocheka kutamba kwa juta kuto kucheka tocheka tocheka ushamwari takuto ucheka
kujinitike kujinitike ayita mala na kila mala majeke jambazere mongo matimbo kula mweza wako
kujinitike kujinitike
kujinitike mala na kila Jabazere mango matimbo pula kwesa
ho andisi kitu vanga yete machao chininzi nengomba dzino jambisa power dinomana matira fanika pakrawa sa APX tu atipere power kushanda andisi kitu pasagara seshiri dinoringa tamara uchanifunga zenyuka na masokara aika ndokuita mabara
kujinitike kujinitike mala na kila mala majeke jabazere mango matimbo pula kwesa ho
Pataka kwira atizike Nyangwe tika kanda wafike Semo tore gawa tikoke Aika masiti manoke
Mariki kufa siya wafufe Nengoma atizike Barba basa siya kuji ajiteke Ninongo ita siku skirile wapata Taka nanga ucheme Aleluya amen Teo teka zama keme
Aika Nungura vanesho kire ipapo
Kujinitike
Chinengomba dzino jambisa power dinomana matira panika pakrawa sa APX tu atipere power mushanda atidzikitso patagara seshiri dzinoringa tamara muchanifunga zvenyuka namazokara aika ndokuita mabara
uye ndazogoma churu mawanga janga ndazozaka pasuru
Mukomakina apaka desenguru oyo weyo tazogoma churu mawanga janga tazozaka pasuru
so mayo tikukana taka yamuka atimbo miswa nezito makana kabuka atimbo kwata inganuka takutaura imoto wenga pende goma tema bajura
chero niziri endiza muzani ndasimbi zangu na mukumarani
waya siye na friend okusimbiza galuko
Ungru bangala, pati gaya kukisa uro liya parara
Danusi Danu kumare sino mira fia mauso Uke uni wakuna dewe unerulo
Ajunga ina maburu Mugoma kina apacha deze muru Uyo weye, tazo goma churu Mawanga janga, tazo zaka pasuru
So, maayu triku fama taka yamuka Atimbo miswa nezi kuma kana kabuka Atimbo kwa tayo
aluka jambuka
Atimire kurova mangoma akwataka padiko kure kure samanje manje chete tinosika ikati kupamba zuva risatiravira atimire kurova mangoma akwataka padiko kure samanje manje chete tinosika ikati kupamba kunze kusati kusipa anati simbi saramba muri pati tichoramba tichiimba ngoma dzinyuze zvozvino ndivi munoita kuti tive nembiri sita one top
ndakapodera kwa mino
Pati ndaimu farira Popo tumapachani nichimu itira Pati iya wacho aisa tosionera Andi zivendiani achazo mukonera Ndakata zahangu kumukonera Kipenda rezi Long time kijifarashi makezi Aso wanda mafosi kunge makezi Straight line kunge pore makezi Inini ndichi kipenda rezi Long time kijifarashi makezi Aso wanda mafosi kunge makezi Straight line kunge pore makezi Mahiti, chase in the Zulikarira city, chase about the good in the Rimuchiki. Does a pinta and a Katanarati Patani, and which are the Shakushan is Kana Satani, Verenga Kutiva, Nodi Davangani, no Mara. Did you go to Vendarezi? Long time did you farashi Makezi? Also, what am I for? You can get Makezi, set the line to get for a Makezi. In any digi Vendarezi.
Chain, Takurova. kwetu, cha kwetu, cha kwetu. Mambo makuno kuja kwetu
sima watu. Kwalira padurize huku, ini panda famba bakuru. Kura uone, nanguti kura uone. Kwalira padurize huku, ini panda famba bakuru. Kura uone, chitongo kura uone.
Tireka kupetera aiwe, misele kumakunguo. Neuma usimbe wa wina, kuchenjere kuyenga murio. Kukama ukumbirenga kuna mwari, vano zalura masuo. Kutate siri nyoyo antanuzi. Usango kwalira,
padurize huku, ini panda famba bakuru. Kura uone, nanguti kura uone.
Kwalira,
padurize huku, ini panda famba bakuru. Chitongo kura uone.
Ziloneza, ziloneza. Chungo zilama shoko ekuneza. Ziloneza, ziloneza. Ukari mwache muka unotoluta.
Ita unitelele. Dofara za unakira. Ita unipenzele. Dofara za kuzambira. Kwalira, padurize huku. Ini panda famba bakuru. Kura uone. Nanguti kura uone.
Kwalira,
padurize huku. Ini panda famba bakuru. Kura uone. Chitongo kura uone.
Tireza kwa na gariro. Nijimuona kuhope. Bebi ya kaenda nebipo. Andicha muone sekare. Nijisiva kwa rindi mtele.
Nijimu muona kuhope. Kunya mwazenu chave nikore. Asimuku kwa na gariro asirohe. Kia ni uja nipota o mabanga. Daiku vimbisa. Uchini vimbisa. Waini simbisa, nilinchi kusimbisa. Panda idona pose, uchini simuza. Uchini utari wezu wa chichasika. Sazo nindeta wa nichoroboza. Watoro moe waenda kane mukoroboza. Enda kaziva naka ongorora. Nazina sara mele, nichingo ibongomora.
Sango wana ngariro, muona kuope. Bebi ya kaenda nendipo. Andicha muone sekare. Ndichisiva kwa rindi mtele.
Nichiri kukuona kuope.
Chawa, kinini ndaisa siwa. Wanitatisa kuchasa ndaida kuwa. Mundiwa wangu nenyaye nchiva ini. Baby wandikura kutorida. Pizo waindu sindisa. Uchindi nyepera uchitundo ndida. Uchindi pusisa. Uchindi batisa dombo chitimo. Mangwa upe wa ukuda. Mwana gariro nijimuona kuope. Baby akaenda nebifo. Andicha muone sekare. Nijisiva kwa hindi mtele.
Nichiri kukuona kuhope. Kunya mwazenu chave nikore. Asimuku mwana gariro asirohe. Kia ni uja ni poza o mabanga.
Mwana wangu moyo wangu. Hey, uribauri moyo wangu. Moyo wangu. Hey, uribauri. Dada iwe. Dada iwe. Hey, hey, hey. Dada iwe. Dada iwe. Tandi nyaririre upenyu wangu. Kota kuchive uwe wangu. Ulipanga tipe moyo wangu. Chanda you are to the end of time. Moyo wangu, moyo wangu. Ey, uribauri. Moyo wangu, moyo wangu. Ey, uribauri. Dada iwe, dada iwe. Ey, ey, ey. Dada iwe, dada iwe.
Kukuluza, I told you before you are my one and only. Sandi si and iri solo. Uri sweet and brown, ama call you as lolo.
Tunoda iwewe chate, chumama chitafuka te chitete. Chaka naga chino fitu kwa neembe, shese ne mete. Ndoda kuona evidenti, pakubasa onge sata net. You are the love of my life, the ganduto skash kete.
Moyo wangu, moyo wangu.
Why are you dying?
kurwadza ndikushaya kuti chichandakatadza baby ine wangu ndihudza kuti ndiani ari kukufadza zvese zvawaiita ndaitenga chero kumafaro taienda chero yembe ndaishopa ndiri kushaya kuti sei kuwandira hamba akandipinzira foniko achiti flex andichakude akandipinzira foniko achiti flex andichakude ndinoshaya kuti waya chidaiso bebe waya chidaiso ndinoshaya kuti waya chidaiso bebe waya chidaiso uchazondifunga nerimwe zuva kuti flex aitondifadza apa uchandifunga ndenge ndafuratira wakuti ndiye wandaidadira ndazozvionera pamhuno dzepodya kuti ndizvo zvinoita rudo unorambwa newaunoda apa anenge achikusimbisa akandiiramani
makakeka ovaba demukadzi wemunhu makapinda mugaba password yacho ndobva yabatwa pachachomwa chomwa kumwe munhu afa mirengu explain achibaba offside isingade kana va mazuva nakazvamanga muchitsvaga zvinonzi kunyara kunokunda kufa vanhu vakukubvunza iwagwani aufa ndaimbokubhiliva zvinonakukudhauta mai zviti muri shumba munodya nyama bedze ndaisaziva kuti shumba inombodya uswa
next time muka wona masini yevaridzi don't touch nyamwe zviri pachena zvinoita sezvisina muridzi
donwanguka ona masini evaridzi
donch
nyangwe zviri pachena zvinoita sezvisina muridzi donch
iko zvino mama certified benten andimemuchitoda mapiwa attention next time amu zvita zvekuzembera vanhu vevanhu katai connection pari zvino mukati sori hazvinzwike mabikambodza mapita zvisingadyike muri chimumumeri amunzweri muri bof mukapiwa mbama you can see clear
hapasi kuda kuexplain aparasta dai muri vamwe madzikama makada kutraya kuzvidefenda ndaona pamukadisasta
next time muka
wangosina mari yeloji ndakakupa bhesi ndakatapana kakwitisana pachifesi ndatikagara panze wotitengera ukasikangi pandadaro chete wakutanga kutaura jangi watanga kunipedzera shungu uchitaura tuchurungu kuita hasha kunge mungu uchinditira tudzungu panopamba pangu sano musanditire noise musandikwidzira voice una watobuda namai noise usanyebewa una kurova chinhu ukunyeba kuti wewarova chinhu tadongorera pauri takateerera saundi patisisa tina kanobonzwa chinhu mukuru ngai hamuna kurova chinhu ukunyeba kuti wewarova chinhu aibvapa iwe haunyare kunyepa ndokumbirawo ndidzo suro anga ndakupa mapepa nyaya idanzwa kaipa next time ucharepa nyaya dzakadai ndodzinobuda mubepa manje wagezera mahara wakweshera mazina ako mahara hadi bebi iwewe waimuvhara uchimuti unofamba nenavhara usanyebewa una kurova chinhu ukunyeba kuti wewarova chinhu tadongorera pauri takateerera saundi patisisa tina kanobonzwa chinhu mukuru ngai hamuna kurova chinhu ukunyeba kuti wewarova chinhu wabuda wakakwindimara kwazvo uchiradza kuzafara unogara kuelo bebi wakamuti kutafara timu rakunyara ratomboda kukufara ende akugona aujari kumwedzi handi wakati unotambira pakumwedzi weda kumutamba kuita nge makadzi abambo enda mhuna nyatsi usanyebewa una kurova chinhu ukunyeba kuti wewarova chinhu tatongorera pauri takateerera saundi patisisa tina kanobonzwa chinhu mukuru ngai hamuna kurova chinhu ukunyeba kuti wewarova chinhu
zvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
siwa ndi pandukira maiteli ndaifunga ndi chakare lewe mudiwa nasiwa ndi pandukira maiteli nasinda chinja fikiri enda zoko shangwari nasinda chinja kafesi ruva pasi shangwari ichere ukanyambo poda imini andi chambo kuda
baba satani mukana kaba isina kunyorwa kujitisa chembezana amai mana baba satani mukana
jewaida ndaye vandisingarambe ndada kupa zvawaida upavane saka chichaita kundirambe tora mabegi yako uende dai waenda kumba kwenyu ndipo paperera rudo rwedu nyangwe wakanaka semurungu asi wandibaya moyo wangu Isina kunyorwa kujitisa chembezana amai mwana waba satani mukana Kaiva isina kunyorwa kujitisa chembezana amai mwana waba satani mukana
Sei wandidai maijani vana vakatodza mukagizani handina kumeso kwakadai Tora mwana wako handimudi uyu mwana wangu shuwa here Achisi chimofu here Chinenge chumuka huru Minu yacho inenge huru Kaiva isina kunyorwa Kujitisa chembezana Amai mwana Waba satani mukana Kaiva isina kunyorwa Kujitisa chembezana Amai mwana Waba satani mukana
Kana hakanda tukuta Ita fast Moyo wako kaunta
Kana nini wanita kuta Mutoro wanita kuta
Baby wandi takudza Mutoro wandi takudza Wakana akanda tokudza Ita fast moyo wako kaunza
Kana nini wandi takudza Mutoro wandi takudza Wakana akanda tokudza Ita fast moyo wako kaunza
Unodi wandi kukuchete Dikutike sepata pata
Antidi muna nutambane moya wangu Chakupilipiza doro macho wadi Ukangunteo ninge wandi parata Ndaka watu wa kutera sanidaro
Andi tambi hapana drops Andi weke hapana drops
Ndo imbachi sungo chato sunga Hapana jango rambo mwe Kudoru wedu kushika mkula Ininewe hatipe tarambana
Baby wandi takuta Mutoro wandi takuta Wakana akande tokuta Ita fast moyo wako kaunta
Kana nini wandi takuta Mutoro wandi takuta Wakana akando tokuza Ita fasti mwe wako kahuza
Jino umu ni bata kato tokuza Ebe mwe jaka
Funga kumwa ili roga, roga Azinda kazureka Mari bariko, bariko, bariko Baby auko, auko, auko Azi wewe baby funga zaiwe shoma Zaiwe shoma Si wana zino ndo kupusha mupurema Kuto kude kadoma
The flower, which in the Kanya Kunga flower, baby, what can you pay the flower? What can you tell me? Sit down, which is eating for the flower?
kunge flower. Baby wakandi pesa power.
Anoko lewa nevanu wa sipo Kukumila wa mweludo kunge sendi sipo Kana kutashinu kwa cho usaka chipo Dikada kushifunzi yota kwa nema koko Atete mwume wangu apepa apu Tayari mapikia ito chora kafu Akada anoto kupinura rafu Atiri mkenye kwe kumbuka jikafu Atete mwume wangu apepa apu Tayari mapikia ito chora kafu Akada anoto kupinura rafu Atiri mkenye kwe kumbuka jikafu Fata ukarane anokuta Kungoda iche tanzi tazwa unoda Pasina kana suara unonzi ndokuta Imbandi noita ende murume ndo muta Shinongo fata ukarane anokuta Mamwe kutimba zangu hauzo mbota Tofunga wakatura wakati wabata
Truth or dare, kusina kitenge Wabakunji jansa kitenge Not unondiga I think lechipende Mboita utendeke Kaina shaku nezanya ya tizipendere Nema vanu wanji iukilike Vana nige anji iwa pindire Kufungira, will you kill me? But unonjiti, you miss me Uramba, unoramba Ndakuda upaya, wonji paida si chimbambamba Confusion, wakuntiba muma feelings Where did you, I think we are dealing Deleting, now is the option Dangerous, kelemu, wakuntiba caution Tikta kusiva Itanisive Itanisive Tikdaksiva Tikdaksiva Kunenge winani Usinga daireko Kunenge winani Usinga daireko Kunenge winani Usinga daireko Kunenge winani Usinga daireko
Shimandara Karajaza Nipesaza Unoramba Deka ya uri doctor Anorapa Banuruara ne moyo One Jakufane moyo Jakufane bo Sha One chimbozi sisa wow. Yaya ombe Yaku chimbozi kisa Imbo pika Shia juno sipira Nangane makavu Eo ano shimbira Plan B Nja kupinda pashkudo Saite mkido So ira mtito Pinda ne mtojo Ha Jakira mkushani Cause everyone Ano kuti unjani Amba lokan Get lost kupani Uba iwe ne Jackson Shamari Volume yangu Ewa uko wezera Uri wangu Vanu kwa ketesa Machasa sisa Nduwa chati chatisa Vanu kuzivisa Iyo uchi kikisa Sha
Usinga daireko
Kunenge winani Usinga daireko Kunenge winani Usinga daireko Kunenge winani Usinga daireko
Kwenda kwa wati ya kutipeku wato
Kwa wana
kwa wana kutinyo wato Chai kupa, acha kupa, kuenda somewhere she left you Kulipa zero but still anyway Kawana mumwe you know so you better let it go Katika na chinge aenda se tonka mpeke Uto ziva kutiwaro watem zero Chirega kuneta nekuti watu wa mumeru Hanu kcheme tabano hava lava ina hero Nowadays, my girls ane mangwe mafungiro nekuti ABF like snake under grass The girls them snake under grass Me not trust them Mi kontem mapepiari after money Katari za kuketo kweza kuna hari nani Hapana rudo pasina mari Chikomira kunye berwa shamwari Kutapaiswe nekwe makusecha mari Vano kutore raboti sapauri hawakari Hapana rudo pasina mari Chikomira kunye berwa shamwari Kutapaiswe nekwe makusecha mari Vano kutore raboti sapauri hawakari Chibura mezo mwenye ya zerudo ushi onere Unotore wa mari chete moyo hawa kutorele Omu sendera airtime party hakufonere Adisku nyeba ndonjiriko machoma ndidaire Relationship haidi shegu manikitira Ida ano kudarudo rusa so kumira mutira Ekona kudiru wa mari nekuti ikangopera Uchaona kuti mwana skana chaku chinjira Hapana rudo pasina mari Chikomira kunye berwa shamwari Kutapaiswe nekwe makusecha mari Vano kutore raboti sapauri hawa kwari Hapana rudo
Sinamari,
Chimomira,
Punya, Rosha, Mari, Usa, Pais, Venezuela, Pusecha, Mari, Manu, 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 Pusecha,
my boyfriend, see you that's a mutant of my mana. When we don't know Karatiji Romana, then I think that's a mutant of my mana. I don't know what I'm doing with my boyfriend, see you that's a mutant of my mana.
Oh, zvirwadze pane fauti marwadzo zvakatonora zvirikodi namo yatibaya kunona masoudi pageto vakuvava kunge soudi chechapindirai mutiradze pane fauti zvatava kudzika pakadzika dzika pati ndoko kwatinodotsika pavakatsika onzwa otuka patsika wangu tokuviga honai kunze uku kune ndimba ndiyo laivi yacho iyoyo yekushingati kati zvikurema tidambretsinga apa shaikwe vanhu uya vachipinga pati chandoziva musika katiringa marwadzo zvakatonora zvirikodi namo yatibaya kunona masoudi pageto pakuvava kunge soudi chechapindirai mutiradze pane fauti marwadzo zvakatonora zvirikodi namo yatibaya kunona masoudi pageto pakuvava kunge soudi chechapindirai mutiradze pane fauti ndakuda matiesi angu aite dry zvoko rute soft nekubata ndai kuvavengi vangu ndoti goodbye ndisati ndaenda nekukokai kubrai mandi isa mushuga so why cry mereksi yeta mondi isa opa plate kuchinja mupaka tokanda declare you in my shop the place kuliva na bandi place marwadzo zvakatonora zvirikodi namo yatibaya kunona masoudi pageto pakuvava kunge soudi chechapindirai mutiradze pane fauti
vanya uya vane mari hoko ndapota usazovatendera vanya uya vane manzi hoko ndapota usazovatendera chero passion wema million ndapota usazovatendera chero vekambani vane mirikani ndapota usazovatendera
vamwe vanochitanesa pekurara kana vanesaurara kupa usazokombeyawo mega palife anze vaye asenawo naye kune wachanyepa kutsindewe kwangu kutsvaka maplani ekukutsora wangu plus betoriya remanzi anotsapira zera nevanhu avo vanopfuurira
vanyauya vane mari hobo ndapota usazovatendera vanyauya vane manzi hobo ndapota usazovatendera chero passion wemamiliyon ndapota usazovatendera chero vekambani vane mbirikani ndapota usazovatendera
kune vakamerera kuti makisa vakanza tarambana vanofarisa handina mari patindoda deza mera sepeti ringo kupisa
ndinoziva zvirambe zvakadaro kuramba takashaya hakuna zvakadaro achauya noisi topinda muchingoro tikapinda imomo tatione mufaro vanyauya vane mari hobo ndapota usazovatendera vanyauya vane manzi hobo ndapota usazovatendera chero passion wemamiliyon ndapota usazovatendera chero vekambani vane mbirikani ndapota usazovatendera
yoyo mari amari zvekusabatika vakatanga dai wambopfuura nekuno dai wadarika nekuno bro we miss you hatichatombokuziva kuno uri kumbofambira kupiko we really miss you dai wambopfuura nekuno dai wadarika nekuno bro we miss you hatichatombokuziva kuno uri kumbofambira kupiko
mari uchabatika
Tisese chishuwo chimoyo wangu chiko chinga kutatisa kuita shamwari yangu kuyakuna usatise chishuwo chimoyo wangu chiko chinga kutatisa kuita shamwari yangu ndichakwira mane zvitera kunichishete ndichakwira mane zvitera kunichishete ndichakwira mane Zikera kone chichete Ndija kuira mbanera Zikera kone chichete
Mari Kulare banda kango mirira Enda ndipo neta Tichangura banda kato ngirira Mari Mari, 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 mari I want some money Money, 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 money
Batigarini Mari Ucha wadigarini
kushaya
Mari
Mbuje mani mzoro nijigugaya
Mari
Ngani no shandawani nijiguchaga
Mari
Pati ya upatike unungo asuchika
Mari
Na iwe Mari Dokumbia kuna Mari
Mari Ujabati gari
Ujabati gari
Mari
Nijaguwa
Buda geto andiskuku wana Ndakasi ya tamba pazimposti kabana Unenge murona wandi kudaku wana Kandunzi na kujuma vacha uzana
Mukute, jekuti Ndenge nda kusara paru kukwe Mujiti guana guya, guya, guya Gwe gwe rugwe gwe ndo kwa uya
Mari, ujabati gari
Nikubeza kuti wenda lakwa
Chema kwang
Ah, kuchapela rini wari, kuchapela rini ko
Namo yangu
Ichapela rini wari, ichapela rini ko
Kuchema kwang
Ah, kuchapela rini wari, kuchapela rini ko Dadeta neku famba mrima Ah, na ima kipachita Ah, mwana wenyu na uyo Ah, mwana wenyu na uyo
Oh Lord, me pray Chema kwang
Ah, kuchapela rini wari, kuchapela rini ko
Namo yangu
Ichapela rini wari, ichapela rini ko
Kuchema kwang
Ah, kuchapela rini wari, kuchapela rini ko
Kuwa yare bam, yare bam, yare beza Nini ni chiche bam, chiche bam, chiche beza
Nakuka mama pide makokora Luna macha kuna kajitika Kiche chensi sama sifa Taima ni wato
Kuta janira, meukama Mangwana majazo kubazira Papa wangu vaigara vachitaura Mangwana majazo kubazira Kuta janira, meukama Mangwana majazo kubazira Papa wangu vaigara vachitaura Mangwana majazo kubazira Akatenga imba, akatenga mota Acha tumbo dupiza kana weu kama Una kumba kwacho, ia katotama Yatongo wa iyo, mumbe mashanga Una kamurera, acha musive Kana kwa akaba, acha kusive Aka mpinza chikuru, acha musive Nekuti azo fuma, chi, chi Uza shainira, weu kama Mangwana majazo kubazira Baba bangu waigara vachitaura Mangwana majazo kubazira Uza shainira Meukama Mangwana majazo kubazira Baba wangu vaigara vachitaura Mangwana majazo kubazira
Amai hama yako Mude ashine anamari Sisi ndi sisi wako Bade ashine avanamari Brother ndi brother wako Bade ashine avanamari Sekuru ndi sekuru wako Made ashine avana mari Saga rudo runo vakuna mari Made ashine avana mari Saga rudo runo vakuna mari Ida baba wako ashine avana mari
Uza shainira
Uza shainira
Jeze ndinga toye zandi gosika Dinoda kutiskwa anandi kone kutika Makutipando wana mukana ndiko katikana Njira ikachena kunge mberewe Dinoye ndanda shika mutangwa mere mere Napota vauze ito uya kipembele Ndoda mchuze mapata ni mchechetele Dini dinoye tako kutina
kutoria Kushandira mwea wa baba kushandira Makanonoka kushandira mwea Kushandira makanonoka Kushandira mwea wa baba kushandira Takazo vaona vanofamba naye Vari kufamba, kufamba vari kufamba naye Handi chatamba nevanu vaye Ndakato danwa na Jesu nikadaira Giro zizika sori wakazika kutara DJ pulango mararo wane mutara Giro zizika sori wakazika kutara DJ pulango mararo wane mutara Takuta mukati, nyangwe shikanzi mutati Jehova Kiroria, kushandira mwea, kushandira Kiroria, kushandira mwea, wababa kushandira Akanonoka, kushandira mwea, kushandira Akanonoka, kushandira mwea, wababa kushandira Andishande basa, basa, risina basa Basa, rekungo famba, kufamba ndichingo sasa Sasa Kuwa kubuda, kubuda kuma sasa Sha Kiroria, kushandira mwea, kushandira Kiroria, kushandira mwea, wababa kushandira Akanonoka, kushandira mwea, kushandira Akanonoka, kushandira mwea, wababa kushandira Takazoba ona vano pambana
Kwa tata hira ulera, kura nda chinonge choko marinda Sekuru wali koko wakaenda, amadzisi koko zakaenda 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 Sekuru Asibaro iba chiseka seka Wakatangira unera Wakakuranda chinonge choko marinda Sekuru wali koko wakaenda Ama zese koko zakaenda Wakatangira unera Wakakuranda chinonge choko marinda Sekuru wali koko wakaenda Ama zese koko zakaenda
Inde zungu nika umwana Mugama kuseni chivanze chakasara Chivanze chakasara Ama iba chichema waritzi Wengoma wachinkaka kuchiva zihizi Kuchiva zihizi
Tarisa kumberi unopondera Bariko
pano para watumira namata kuna mwari uchikumbira
pano kangano kuti unovabatsira pana moyo yako aiva vanoto kuchidzira kutipa zvekumashure ndekurara achavanongoda kumotwa waparara
wangu nde wangu chete kunyangwe zvakaoma ndiano mira neni anenge ari wangu wemudanga awandisiye kubvira pakutanga Usanyanyo fokasa ngevimira Tarisa kumberi unobondera Bariko vanofara watumira Namata kuna mwari uchikumbira
King of the kings Awanagana basa nilaifi yako Achava nungoda peti paguri mari yako Muvengi muvenga garagadaro Angwariro unochikana yeka ni mundiro
Sofa ndafuma eva kandizanya Asindiri kuyeza ndiri kumanya manya Vanenge maparasite Vachidya paniri vachidya kusaita
Hezo tika shika vanorova vara Mazaka tosia vakaparara Bauzi tinu shanda vakarara Zuru vango mazedu chakata nara
Tungora mbachiva mwahira nyangwe vakati Change the
beat
Zama jari zema mbero doma pinda hati Tarita coach tatanga ne kuchinja mbora Panano divarira bombika gazirira
Yo Ansel Tell him some is in all the face Adinga misko neva pana sina kana
hit Vatinga dabure shet Shiri straight vano jibinda di base Bema aiwa nema badi Shavano gona
mabra Vano ima die squad Kesu tichi ima babes Iani wacho anga timisa imo muswe
Kana tovura mabara guna Ano fara tovura mabara Chovura tovura Ondo ya chovira tovura
Tell him se enzo Tika shika wano rova bala Mazaka tosi ya waka parara Bauzi tinu shende waka rara Turu vango mazedu chaka chanda
Tumora mba chiva mwahira nyange wakari Change the beat Zama jari zema mero doma pinda hati Tarita coach tatanga ne kuchinja mbura Panano divarira bombika gazirira Vango madoma vura gunge vechi Avarita mbe plebi nyango ari wabaya token stika
Vango icha ya vano icha cho icha ya chino icha Necha cho chino faicha kwa badi shaka taita
Suzu chova shkora begi konu chova punza ungestani Varira se pero isu zarira se meni
Patino
Kunge patiko ni mkuri wepeni Jiri jengoma tashikiza na kuma endi Yeman, ipako tawara tizira ekisheni Tina shaisi tichibaya tijijungwa
kunge jengiseni Bakuti nzira pama speaker muretio Izi ingoma iti takutimanyao Nema voice jisha tashika kutokio One star siloka ni vaenda na yo Bakuti nzira pama speaker muretio Izi ingoma iti takutimanyao Nema voice jisha tashika kutokio One star siloka ni vaenda na yo Mabasa atapata makuru Kunzi warira adisi simburu Maboti pavinu ndisuwa no paneva kuru Mina fiede matoks ndeka ndo kumbachuru Bada dani most wani apandiri
Kana uzi na banduru Kana uneka honda gadashka isa peturu Linga rasmani mistare sika na traburu Vando kuuza sheize badanzi matate kuru
Makuti nzwira pa maswika mure radio izi ingoma izi takudzimanyawo nemavoice tichatosvika kuTokyo one star slogan vaenda nayo vakuti nzira pamaspika muradio izi ingoma izi takudzimanyawo nemavoice tichatosvika kuTokyo one star slogan vaenda nayo
iwe dilati tafadza mabebi hotamba maclax tomhanya maridhimu zviri very fast chibvunza fireman ifudzo vanakirwa nengoma vakuridza muridzo kunge patigoni mukuri webed diri zvengoma tasvikisana kuma endi yeman ipapo tavaratidzira action tina shaizi tichibaya tichijunga
kuti nzira pamaspika muradio idzi ingoma idzi takudzimanyawo nemavoice tichatosvika kuTokyo one star slogan vaenda nayo vakuti nzira pamaspika muradio idzi ingoma
munhu wese anoda pinda nenga asi apana anoda kufa
tiri kufama nezita ramatenga tisiri kuratidzira kutya
munhu wese anoda pinda nenga asi apana Cannot talk me chase one more time, see where me up. I need to go no time while he was on the door now. Please, Lord, let them in our freedom. Yeah, we see that. In our name, we believe that. Mono wese, I'm on the pinda nenga. I see a pan, I'm on the kufa.
Tirik fama nizita ramantenga. Tisiri kura nizira kuchka.
Mono wese, I'm on the pinda nenga. I see a pan. Andi waitaki wa bandari life is too short islamari pane zvinhu zvese islamari
nitange sai andi zvitano pera aitaka no way mwari yavatodi wandi kara way urikuti tika nyuze itaka
ini mudiwa ndinokuda baby wangu ndiwe weka ini mudiwa ndinokuda ndiwe weka dali wangu ini mudiwa ndinokuda mudiwa wangu ndiwe weka ini mudi wandino kuda ba urinda kapere raini niweweka chimwe changu andirare ndikakushaya niweweka lubambo lwame andiswere ndikakushaya ini mudi wandino kuda baby wangu niweweka ini mudi wandino kuda niweweka dali wangu ini mudi wandino kuda mudi wa wangu niweweka ini mudi wandino kuda ba urinda kapere raini Vane kodo vanoda isutikonane Vane kodo vanoda tisawirirane Baby kele wangu ini ndino kuda Ini mudi wandino kuda Baby wangu diwe weka Ini mudi wandino kuda Diwe weka dali wangu Ini mudi wandino kuda Mudi wa wangu diwe weka Ini mudi wandino kuda Ba urinda kapere raini Tela vile kifaya li fealu siti Dupinda murudo ndisina nejombo Nekute ndiwe wangu wanda kasaruta Nyangwe wakataura andi vaterere Baby keli wangu ini ndino kuda Ndiwe weka ama imevana Kananda kutora apana chinganesa Kumba kwako tofisa lupola Ini mudi wandino kuda Baby wangu ndiwe weka Ini mudi wandino kuda
Kuringa muzira Ukagara uri kure nini ndinga kutyira Uye pechwa neni baby tipinde machira Tikati changuka Changu chimoko changuka Mudi wawe moyo wanguka Chakapinda mumoyo chakachoka Aunga chifisise Zando fila usipo Kuti ndigare ndega usipo mudi wazorema Vanoti rudo ibofu
vano kunyepera ngatidanane bebi zvisina makamera uri padiri pangu ini ndakazembera ine shavire rudo bebi vochekechera tiri shiri dzerudo tiri vasungwa verudo mina nawe satandana inini newe todanana mina nawe
Party, so that we para, give Illuminati. I see Nanguva for explaining, so that we are that is my captain. Nasi, baby, the party, so that we para, give Illuminati. I see Nanguva for explaining, so that we are that is my captain. Next day, Kevin the dragon, you are about to have a bit of a Kandamu wagon. I see Nanguva for explaining, so that we are that is my captain. Kano mama kuba, kange ne masaita Na matichigota, kuzaga na faida Chinongo na chete kute tigofara Hatina nguva gaya kutanela Nasi kende day party, tuda kukubara Tive luminati Hatina nguva for explain Tuda kubara tisa, tisa ma captain Nasi kende day party, tuda kukubara Tive luminati Hatina nguva for explain Tuda kubara tisa, tisa ma captain Baby, December, kuda kutenda Na mom na baba vakandi bereka Isinga tipe, kakati chengeta Shika patakura kuda ito tenda Chombo kora kakipo papati Chachino ngoda kumira chachi chati Karowa pindira ko iye tiki Awuya chiko pisa ima moreno
maka Musa chikirwe nguva nenganga Transporti ya maende sa kusaka Mukachika mari acho inyaya ya kanaka
Ombe, ombe ya baba Kana mazo karamu saso imechane diki Chibaba icho chibaba Manozi manyama gara ima kufaba mbiki Uva mwarire bururu
Vano viringa
Zawira jururu
Chino vashinga
Kumecha murune puru
Zavano uisha wakushipiringisha iwo Bea baba
Kaiti isha mwari zedu iwo vanesha mwari zavo Swega yaya zedu vachiganganu wazavo Murudo vachida shedu wake avadinde shavo Gara imu chitapura ukaba wona ntivavu Wona tuma stand kwacho Tuma step in ema statement acho Muno peus kwa baba hii ivancho Wako manawe lukundo vanu vacho Ombe ombe ya baba Kana mazo garamu saso imechane diki Chibaba icho chibaba Manozi manyama gara ima kufaba mbiki Uva mwarire bururu
Vano viringa
Kakawira jururu
Sino vashinga
Kimecha murune puru
Shavano uisha wako shipiringisha hii Ombe ya baba I don't care, inisha I don't care Wakantaura asisha kape And each case, I don't fail. Hausi mwari kete yellow my way. Wakuntoma ndichi manisa pay. Panondeje marisha, endu don't play. Endu jina mwarisha, meze mucha tenda. Sare kumashure
kumbe. Ombe, ombe ya baba. Kana mazo karamu saso imechane diki. Chibaba icho chibaba. Manoti manyama gara ima kupaba mbiki. Uba warire bururu.
Mano viringa.
Kawira jururu.
Sino vashinga.
Kumecha mwone bururu.
Javana uisha lagu
shikiringi.
Unoa, barira.